Shalom shalom abavyutse kino gitondo mukomo muziganiro kanguka izina ryanje ni Chris Ndikumana nizere ko mwagize weekend nziza nkuko mumenyereye ku munsi wa mbere ndakunda kushimira abantu mudusengera mwame mudusengera turakeneye cyane cyane gose amasengesho yanyu igihe cyose mudusengera mwamwibuka gusengera abadushigikira ari unita abapartenaire ba kanguka kuko kino gikorwa kirategwa cyane ariko iyo habonetse abasenzi akaba nawe dushigikira umugambi wa ndiho urashika shanabwire uko ibikoreka muri kanguka vyose mwege mudusengera namwe mudushigikira mubivizemmo uruhara runini ku munsi wa mbere rero namanda bibutsa ikivugo cha kanguka ariyo devise ya kanguka igizwe n'ibintu bitatu cya mbere no kwemera ubugombe bw'Imana ni butandukanye n'ubwi wacu cha kabiri no gusenga imisi yose cha gatatu nuko kizira kwidodomba ahubwo dukwiye gushima muri vyose no munsi rero nza kuvuga ku cha gatatu nuvuga ko kizira kwidodomba ariko dukwiye gushima muri vyose ndakunda kubivuga yuko kwidodomba ni kamere y'abana b'abantu wamusanga umuntu afize ikintu cyo kwidodomba iminsi yose muri uburyo canke buriya kandi nkuko nkunda kubivuga ukwidodomba kuri mu buryo bwinshi ariko mu buryo bwo kwidodomba ngo kuvuga no munsi nuko kenshi abana b'Imana bakunda kwidodomba kumigisha balance sho kuri kwidodomba ko kintu aronse udashima ngene kimeze kisho kwa kintu gifatika canke kidafatika sho kwa ari umwana sho kwa ari akazi sho kwa ari umubiri ufise sho kwa ari umugore Imana yaguhaye sinzi ico ufise canke inzu ufise ariko gusanga uri kubidodomba ku kintu ufise kenshi cyane umuntu yidodomba ku kintu yahawe ariyo bidodomba kuri badafise ibi canke biriya nivyo barahari ariko no munsi cyakuvuga kubidodomba kubyo bafise shaka kwidodomba uti jewe aka kazi ndimwo sinagakunda uyu modoka mfise sindayikunda uyu mwana wanje naronse sinkunda kuna meze inyifato yewe sindayikunda wa mufise ikintu widodomba shaka kwidodomba uti kino gihugu ndimwo sindagikunda ugasanga ari byo udakunda ugaca widodoma kuvyo ufise rero iyo niyo kamere y'abana b'abantu nashaka twumve yuko ikintu cyose ufise ukabura kuri cidodombera wame wibuka yuko hari abatagifise kandi bacifuza cuba umugisha kuri bo hamwe bo kironka umaze kubyumvira gucyo usanga ugabanije cyane imyidodombo ufise ije rero turabibona mu isezerano rya kera muri bibiliya mugiye kuri abanyisraeli giye baba bapfuye muri Egiputa mushobora gusoma mu gitabo cyo guharura ica 11 guharura ariyo kubara canke nombre chapitre 11 ku murongo gatanu urumva abanyisraeli bariko baridodomba wasanga bidodombera kenshi ibyo bafise nkubu bariko baridodomba ngo turibuka amafi twajya muri Egiputa kubera mu bugaragwa n'amafi bariko barajya bariko bajya manu ariko bariko barifuza amafi yo muri Egiputa ngo twayaronka ku buntu kandi bakibuka ngo amakonkombre yo muri Egiputa bakibuta amapwaro ibitunguru bakavuga ivyo badafise ariko umve neza bariko bavuga ivyo badafise ariko bako bidodombera ivyo bafise ko ku murongo wa gatandatu havuga ngo ariko umutima wacu wamaze kuma kuko amaso yacu nta kina yabona atari manu muruva ko ari dodombera manu bahabwa n'Imana ivuye mu ijuru bakavuga ati iyi manu twayirambiwe twishakira ya makonkombre yariyo muri Egiputa rero uku niko tumeze abana b'abantu urashobora kuronka ikintu hanyuma ugatanga kwidodomba ati iyo ndonka kiriya ikinacho kimaze ariko icyo ntumva ni kubera iki widodomba kandi kuguma ufungura iyo manu urayifungura kandi ukayidodombera mu busanzwe widodombera ikintu nacyo ugumana ariko kenshi abana b'Imana turidodombera ikintu kandi tukagigumana kandi tukacidodombera ahubwo icyo tukwiye kwiga muri kino gitondo shaka dutahura nuko dukwiye gushima muri bike nuko bidakwiye ivyo ufise nuko utabikunda nuko bidasa nkuko wewe ushaka bisa banza wige gushima kuko uko bingana kose uko bimeze kose warabihawe igihe Yesu yashaka kugaburira abantu barenga 5000 yavuze ati nimuzane icyo mufise bari bafise iki hariho udufi tubiri n'imikate itanu yacafata ayo mafi abiri n'imikate itanu abanza kubishimira Imana amaze gushima muri bike haraba icyo bita multiplication cyangwa kugwira reka rero kwidodomba kuri ibyo bintu bitameze neza ahubwo shima Imana kuri ibyo bitameze neza kuko Imana ishobora kubigira byiza cyangwa ikabigwiza bijyanye n'umugambi wayo ariko uhagarike kwidodomba icyo waronse cyose kivuye kuri ndiho ugishimire ndiho uhagarike kwidodombera umugisha wahawe tugeze mwanya w'inyigisho hari inyigisho natanguye itariki 31 y'ukwezi kwa mbere inyigisho nise sohora ibigwamana byawe byose inyigisho rero niyo kwerekana ingene imana ishaka umutima wawe gusumba ikindi kintu cyose imana ishaka kuvyagira kwicara mu ntebe y'umutima wawe akaba ariyo mwami wawe ivyo rero birakomeye kuko hari abantu benshi baza gusenga bagasanga amasengesho yawe ntarengana ntiyishugwa kuko ari ibigwamana byinshi mutima wawe ugambere tugitanga ino nyigisho nako nderekana ibigwamana byinshi mu buzima bwacu yuko hari ibintu umuntu ashobora kugendana ari ingabire imana ashobora kuba yaguhaye ingabire canke andon impano ugasanga iyo ngabire canke impano yabaye ikigwamana kwifuza irashobora kuba ikigwamana amafilme ashobora kuba ikigwamana wabagenzi canke inshuti bashobora kuba ikigwamana telefone yo ashobora kuba ikigwamana umupira urashobora kuba ikigwamana hari ibintu byinshi bishobora kuba ikigwamana kuko biboye agaciro kanini ariko ibyo maze iminsi niko ndigisha ni ikigwamana byo mu mutima ibyo twa tubisoma muri Ezekiel chapter 14 Ezekiel 14 patugira ikigwamana byo mu mutima ibyo rero birakomeye cyane ko birahishije ibigwamana byo mu mutima ushobora kuba ubifise je ntavyo mbona ariko Imana irabibona ibyo ugendana ibyo agaciro urashobora kuba ukura senga uhimbaza Imana ariko azivuga ati hano Imana ntikoreko sindekura rero Imana ashaka kurekura byose irashaka kuva ko ari we mwami wawe ari we nimero ya mbere muri byose twatwasomire mu rongo wa 4 no wa 5 mu gice cha 14 Ezekiel 14 verset 4 5 cyancana mu rongo wa 4 aho yavuga ngo nibaza kundondera ngo nzobishura nibaza kurondera bavugishwa ngo nzobishura jewe nyene uhoraho bijanye n'ubwinshi bw'ibigirwamana vyabo mu rongo wa 5 bashobora ngo intumbe igituma Imana ibikora ni kugira yigarurire abantu bayo bagiye kure yayo hamwe n'ibigirwamana vyabo rero Imana ashobora gutuma uronka inyishu canke igisubizo kitajanye n'ubwombe bwayo ugasanga bijanye n'ivyifuzo vyawe hanyuma gacuzazanirwa ukaja muri confusion ukababara hama bigazotuma ushobora gusura kurondera Imana ugatahura yuko bijya bintu ukora kurikira atari byo ibi niko ndababwira uyu murongo wa 4 wa 5 jewe narubayemo haci imyaka myinshi cyane ngikizwa nkiri muto mugakiza ndazi ko niruka cyane nyuma bavugishwa amvugisha wese numvise n'amandi nyuma yiwe hageze gihe naye mu bitero byinshi bya satani gusha naho nchiki ntege ntagifise ingufu zo gusenga namashaka kumvugisha avuga hanyuma nibuka ko nari mfite ndoto nyinshi zo ndoto ibyo nifuza gushika ko ngasaba Imana ibimenyetso hanze nkavuga ibyo bimenyetso bikaba uko ndabishaka ubu unya jaho uvuga uti ndashaka ikimenyetso iki ndashaka gusanga umuntu yambaye uku ndashaka guhura nanaka ndashaka kubona umuntu yambaye iki niki ndashaka guhura n'imodoka imeze uku ivyo vyose wasavye ugaca bironka uko nyene wabisavye ko nabwiye ko nashaka kwigana Gideon hanyuma ngasha nsanga bya bimenyetso vyose nako ndasaba nkaronka uko nabishaka nana kimwe cyari gihwanye n'ubugombe bw'Imana bikanzazanira nkibaza igituma Imana biretse bigashika ariko ikibazo nuko nashize umutima kuri iyo igirwamana nashize umutima ku ndoto zanje sinigeze nshaka kubaza Imana aho yo ihagaze ivyo narangije niko navuga ku munsi wa 5 mvuga ni igihe cyose ukora je mbere y'Imana ucusaba Imana cyose ntuzugende gusaba Imana wamaze gucurubanza wewe mutima wawe ufisa uhengamiye ayo yasamasengesho ahubwo ushaka gukoresha ushaka kumanipira Imana Imana nayo ntiyemera ko ayimanipira ntiyemera ko bayikoresha ko bashaka Imana uca bugufi ukemera ubugombe bwayo ukavuga uti Imana wewe utabishaka ndabirekura hano benshi bagomba gusenga bavuga ngo bibe uko Imana ishaka canke ngo ndiho abishatse biratworera cyane kuvuga ku kanwa benshi turabivuga ariko hageze ko ibintu biba uko wewe udashaka canke bitandukanye n'uko ushaka usanga bibaye ikibazo nicyo iza rero ko ugirwa imbere y'Imana uko urasaba icusaba Imana cyose ubuziko mu mutima wawe warekuye ubugombe bwayo bukaba uko yo ishaka kenshi tuko turasenga Imana iratubona ko tutari sensei canke tutiteguye kwemera ivyo yo ishaka cyo gituma ivuga ati jewe uhoraho nzobareka nzobishura bijanye n'ubwinshi bw'ibigwamana vyabo kugira ngo nigarurire benshi bazimiye mu bwoko bwa Israeli nce tubona ko navuga nti nk'abantu bakora sengera ubukwe basengera mariage urashobora kubona umuhungu wakunze canke umukobwa wakunze nagenda gusabe ntuzogende uhagaze vuga ati Mana ndashaka bimere gutya genda urondera ubugombe bw'Imana urabwira Imana ndashaka ibi ariko ndashaka ijambo rya nyuma abari wewe ndiho ikintu ushobora kubona ko ari ciza wagikunze nk'akazi nk'akarero akazi ushobora kubona akazi akora keza ugagashaka ariko asanga ndiho agufitiye uwundi mugambi canke ndiho hari ibitego ya satani abona wewe utabona ndashaka twige kumenya ko hari ibintu tutabona ndiho abona iyo ndiho avuze ngo hagarika ukwiye guhagarika yavuze ngo komeza ukwiye gukomeza twige guca bugufi kuko iyo tuvuga tuti sindekura icyo kintu cyatumye utarekura gicika ikigirwa mana mu maso ya ndiho ikintu cyose kikubuza gukora icyo ndiho yagusavye gituma uja kure y'ubugombe bw'Imana gicika ikigirwa mana nje gituma no nyinjira yise ngo sohora ikigirwa mana vyawe byose ejo nzokomeza ndabifuje kugira umunsi mwiza mwese.